Kasimano enum na ewia no mienu abowe eye kasee tel simano enum pe ena mede ekenkan e de ama na de obati won bi ene se akwanhia bi asi ama ewra bi ahre ne kwa afen so krache bi a won ne bank nyuma efu bi abo obi kro no eno so e wo kasee tel yi emu ensem no ene ba wa bi a wono kofo card ya ofre no se sprinter bus no bi e na wanya akwanhia sasem yesi wo kuma se sewu a janhye
timiti ya ne se buebue mbane keke mo kanim ntim na ka bi besi na kwonto bu sharp scarf ene one side ni page aye ene koto ba akono so ene ntiba emuni ba akono so koto ni se na win twi na se
Cape Coast High Court akwasetena ama Justice Kasiebo ache ahyese abrantie wonfa no enkoto efiase ewo breko a womobɔ kro no a na ahyese enipa bi ɔde ne sika beto bank ho no ne nyuma yefo no bi ebɔ no kro no omwia ne sika Ghana cedis no empema hansia 600,000 Ghana cedis
Cape Coast High Court yeah Justice Kasiebo ache etie adwamu ena edi animu ama temu akoso yeah Ojuma eni bi opepa sika kura bi waboa ama akronfrenfo akowia Ghana City empem ahansie nti woma ne mfie adununum se wonfa nkwotwere aban ekukum Michael Fosu adodo na afre ne Beza oye cleaner ewo Ghana Commercial Bank ye wo asikuma wonfimfim mantem mu na woka nipa nan ya eka wontribo mu ekokowia obi ya no abeyi ne sika ewo bank honom ye sika no dodo eye
Ghana Education Service dia chachefo no bi kom ya ye bi wo memu a ya na me aye ho no se de mu oye nti ebinu mo ho a wo mont ko anasa wo montena mpo no ma kyra de no nanso erai ni din ya do sipo ku Judith won de wo kyerɛ sɛ emfa ho ne baabi a GS de no akɔtɔ opepa ene sa mɔfra no a wo mo wo kundajo eno eye akure wo kwandan potem ho no wo mo so da kye bedi ye nti ɔno de ade kyerɛ no wo bɛ kyerɛ ɔne Adom Kasee edi nkɔmɔ
ye ba no postings ne so a posting no so eye ade baako a ɛwɔ sɛ ye hwɛ ne yie pa If he said, answer now, be a very college, and I saw the rack college moon pono. Uko fellow forms near the Adekrana. You go so say, Casa Ben, I would say, answer now, open ye baby postoon, work for your online application, be near the Adi. You go so say, Casa Ben, and I would say. Into you go so, son, I also bet check the oti. Into say, a banner, son, I say. Ye ntumi am posting nipa no anko baabi a obetumi ani omo ho edi nkomo a na ase nkola na edi nkomo a e very challenging nti no ntumi enkyira akwara de efise onte ukasa onu nso ntumi nka bibi nkyira ofise onte ukasa nti language e ye barrier kesie pa e wo se aban ani nimpenimfo a na se asue ye hwe womasu aso oma nani
Ohini a owo chechere eno wa yensu anu mensimu epue mantemo ene okuni nana kwame jebia bebi otosumienu na nana ene ebo omafo koko se womu wa womu hwe hwe ankrofoma wontumi nko yenyuma ewo wankasa wansa asesu nitituru womfumu ewo mpotemo hono nene nyeho safo nso enya hwe ye
me manfo a womu ko womfumu koko peni omu bedi ombeko na langas fo kurekure tiyo womu mprenkura momu nra efumu Now, so me can show be a boss and in a to betra. A son is as I say, a wahan a woura. Nasasi be a woura and so dear, as I say, a boss as a home buying. Langard a illegal profession. And Brahma who finds a langard in infinity on ruby as I say, no room rano.
Gama bosom in a form, you know, a ye no quad, a way a ye cassia till, media somewhere, you mean the mametra diamond, memoir ha.